twese rero abajejwe mitumba aba chef de zone abarongoye abahagarariye komine twese dushwari mitumba twigisha abene gihugu amahoro n'umutekano icarico tugira manama n'abene gihugu tubereka yuko ivyo twari twaragiyemo vyari bibi kandi byari ko bidutwara abi amadini n'amashengero nabo nyine badufashe muri ivyo vyo gusigurira abakristo abene gihugu ineza y'amahoro n'umutekano mu kibano aho dutuye muri zone wacu ku mutumbu wacu muri komini wacu no mu gihugu cacu biraba ja hi komini sigari rimwe barabara abari mu ntwaro bakweza kuguru muri ibi bintu bose no kubegeranya bose atanwa sigaye inyuma abari ko kwa komini bose no kubegeranya atanwa sigaye inyuma bagende bajyame kumpimba abakuru b'imitumba nibi bafite amatwi yo kumva bumvise ibyo navuze ushaka subire bizaye muraba mugabo uri kugwego kwa komine bose bagende nuwatumwe nkuko nyakubabura matari yabishikirije ugende ubibabwire nkuko twabivuze ko ibisaka by'imbwa vyahiye ko atakaje gari dufuza kwibuka kubona muri komine yacu ya Mabayi mu ntara yacu ya Cibitoke